Kwahamba indoda le okuthiwa umpostoli uPawulu ehamba eshumayela ivangeli engashumayeli isonto ehamba eshumayela ivangeli waye wayofika endaweni okuthiwa kuse Efeso. Mayefika kule ndawo uphethe ivangeli amandla kaNkulunkulu. Uyayihambela le ndawo, uyayizungeza. Uthola ukuthi isigodi nesigodi kukhona i-altari elimisiwe khona. Uma ushona ngala ufika kune-altari, athi ushona ngala afika kune-altari, yonke indawo yasefesu igcwele ama-altari, wonke lama-altari abhizi, wonke lama-altari anenqwaba yabantu abawalandelayo nabaguqa kuwo. Kwakukhona-ke nelinye i-altari okwakuthiwa elikaDiana wasefesu, lalo-ke lalivelele ngoba lalakha iy'thombe ey'dayisayo, lalikhiqa izimali. Kodwa ekugcineni uma uPawulu ebaxoxa abantu uthi ngiyabona ukuthi kule ndawo kugcwele ama-altari, kodwa uma ngihamba ngithola elinye i-altari elibhaliwe ukuthi lalike elikaNkulunkulu ongaziwa. Kutsho uPawulu lowo nimkhonza ningamazi uyena engimemezela. Ngisho njalo inkandla akhona ama-altari, akhona amabandla, akhona amasonto, zikhona izinto ey'khonzwayo ukuthi ngimemezela leli altari likaNkulunkulu ongaziwa. Bonke abasondela kuleli altari bangena ngoJesu. Uma nje bengena, into yokuqala eyenzekayo leli altari liyamshintsha umuntu ofika kuwo. Kodwa wonke ama-altari bekuthandazwa kuwo abantu basuke benjalo babuye benjalo, bahambe benjalo babuye benjalo, kodwa abafika kuleli altari likaNkulunkulu ongaziwa. Bazalwane, lingimangalisa leli altari ngoba ilona lodwa likwazi ukudila nesimilo. Wonke ama-altari bayaguqa abantu bazalwane besindwa izono begcwele ubufebe, baguqa basuke benjalo. Kodwa uma uhlangane naleli altari likaNkulunkulu ufika njadile nesimilo, ubuzwe imangale na ukuthi ayingangukhebe kwenzekayo. Ngahlangana noNkulunkulu ongaziwa odalizwe nomhlaba. Uma abafazi befike kuleli altari bazalwane bayashintsha ukwedelela amadoda. bafike kuleli altar baze bayibuze bathi ngangumalkopo mina ngishiye altar engangithandaza kulo ngangaziwa kodwa mase befike kuleli altar fike bashintshe bazalwane shintshe ulimi lwendaba ushintshe ulimi lobuxoki ushintshe yonke impilo mawuqondane naleli altar nika uNkulunkulu ongaziwa sengihlala phansi ubuke wafika kuleli altar kusuka umsindo endaweni bangacisha bakubulala abantu bakudle ihlaza bathi kade siguqa nawe wena kanti ubuwenzani iminyaka engaka kodwa kusho ukuthi usuthintene ne-altar likaNkulunkulu ongaziwa ngiyambonga uJesu bazalwane namhlanje ngidonsa ishumi lesithupha nesihlanu leli altari ngaguqa kulo ngo-1965 layishintshe ngaphindana kanje ngayisolo ngishade solo lokhu ngiyintombazane yohlanganisa u-40 years ngishada leli altari lavala imilenze ayikho indoda engathi yakuyangigqekeza ngenxa yokuthi ngifike kuleli altar igama laleli altar ujesu ma ungena kulo uyasindiswa ma ungena kulo kukhona izinto ey'salayo ma ungena kulo uyashintsha abantu besonto lakho bathi bakubulale yini uqondane ne-altar likaNkulunkulu ongaziwa yilo leli altar elithe nokhebe ithi indoda ifeba noma isiyigrey ekhanda mayike yaqondana naleli altar lifike liyiphawule iphenduke inkabi lithene ongcingini lithene iy'thabane zesifazane nali altar kodwa mawuguqa kwamanye uguqe engcingini ufika e-altar elishintshisimile